ngathi ngeke ngisabonga kakhulu ke ngethuba lokuthi nisibukele labasithatha ungena siyabingelela kakhulu nkosami sibisho la MrMinistry last kwasi khona ukudikita nokuhlaziya izinto ezenzeka emabandleni sothola nje lesibozi mhlawumbe naso siphawule ngale issue esibhekele nayo yama musicians nabefundisi siyothola nje lesibozi siphawule ngoba
hey abantu abaqala amakho amabandla abantu abaqala amabandla wabo nithatha ama keyboard wenu noma drums niyodlala lapha abantu abaqala amabandla wabo elami leli bandla beningukuphi nginethwa simvula beningukuphi
iBhayibheli
lami yazisa uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni ingane ingaveli isuke nje indindi ngamasango mama ingane ingaveli izula nje ngamasango baba yazisa uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni nenkinga siyibandla kunabazalwane abavele bevuka ekseni bengamazisi ubaba bavuka ekseni bengamazisi umama ingane izule usuku lonke sayifuna ingane sifuna ukuyithuma esitola ayitholakali ingane izulile ayimazisanga ubaba ayimazisanga umama ithi iBhayibheli lami yazisa uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni ingane ingasuki indinde ingamazisanga ubaba uhamba kanjani ekseni uvuka ugeza ugqoka ufaka ama-eyelashes uhambe undinde
Whoa, 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 whoa!